bakunzi b'Inyuzi TV ndabaramukije nsubira kandi ngamaha namwiriwe bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko mubizi rero Indundi TV tudasiba kwama tubazanira amakuru ashushe cyane cyane y'abakinyi b'abarundi bakina hani wacu abamenyereza abarorezi n'abandi batandukanye uno musi rero niho hari hamuse haba ubugeni bw'umumenyereza w'umugwi inseyukiragiye ku winamba mu Rugamba uyo nawe muramuzi nawe sundi ni Alain Olivier ni yungeko batazira Mutombola Mutombola murazi neza yuko yakoze amateka niwe mumenyereza wa mbere yakoze amateka ashikana Burundi bwa mbere mwinkino za CAN za AFCON z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda rero akaba yaramuse akora ubugeni ibirori byatanguriye ku misa ya Saint Joseph iri mu Ngagara aho padiri yashoboye guhezagira uno muryango wa Alain Olivier nunge ko mu nyuma ibirori birabandanya gushika ngaha turi kuri Ozone iri mu Ngagara uno munsi rero ibirori biracabandanya turaza kubabwira n'ayandi makuru atandukanye yivyerekeye uru rubanza guno munsi ni imanza zitatu zibaye icyarimwe aho urubanza rwa mbere yahimbaje imyaka 50 y'amavuko asubira kandi abatiza umwana wiwe wa nyuma yasubiye kandi agira ubugeni nuwo bari basanze mukamenya yuko uru rubanza rwitabiriwe n'abatari banyacubahiro batari bake aho twovuga ngo mushyirahame g'umupira w'amaguru twabonye umunyamabanga mukuru w'ishyirahame g'umupira w'amaguru FFB Jeremy Manirakiza twabonye Mustafa ari icegera cha kabiri cyusanzwe atwara ishyirahame g'umupira w'amaguru mu Burundi FFB twabonye na Ambassadeur w'Ubudagi n'abandi batandukanye reka rero ndabashimire mwese mwashoboye kudukigana mubandanye kurikirana ibiganiro bica kuri Indundi TV ibirori biguma bibandanya hano kuri Ozone yo mu Ngagara Paris ara makuru yako ravugwa yuko ugomba gusubira umugwa Vitalo ugarukanyone n'umumenyereza Alain Olivier ni unge ko uzomubera ngicegera kiwe ayo makuru yo bari yo ga Paris
ahanini ubunye Olivier baramuhama bo abana iteka mugabo ni aragera nti turavugana ariko ndashobora kuza Olivier mpamagaye nzuza dukora nta kibazo
akaye kajambuka nyuma wobwira umuryango wa Alain Olivier ni
nokuri ndabifurije Imana ibaje imbere ibafashe mu muryango wabo bagume batera imbere kandi nokuri nabantu beza cyane n'umuntu dukwiye kurabira ko cyane cyane twabamenyereza tuko turaduka
murakoze
cyane namwe
nokuri bya birori byiza cyane natangaye cyane gose ariko nari nzi uko ingene nzi Olivier Mutombola ingene ameze nari nzi uko abantu bita urubanza neza na cyane cyane ko ya rubanza rw'ubugeni akaba n'urubanza rwo kubatirisha umwana wiwe na n'ububakanye hamwe n'imyaka 50 yubo akuyije urumva yuko yari iminsi mikuru itatu byagenze neza cyane n'ukuri ndawe wabonye n'abantu bose ngira babishimye bari hano
Nakaye kajambo kumbure wobwira Alain Olivier ni ngwe ko Mutombola cyane cyane kumwifuriza isabukuru nziza ndese n'urugo ruhire.
Je Mutombola akajambo gatoya numubwira nuko Imana yamuhezagiye. Yamuhezagiye kubera afise umufasha mbona yuko bumvikana. Nivanze ko ari ibintu byiza cyane kuko hajya hari umuntu yubatse ubwo akiri muto hariho bishobora kumucanga ugasanga mwubatse n'uwo mutumvikana ariko je n'abagenzi no muhiri wabo na mayo ndabazi n'abantu n'ukuri ushitse muhira uno yukushika mu bantu bashikirana n'abantu bakunda abantu kandi n'abantu barabakunda no mu Ngagara
reka ndagushimi
murakoze Thank you.
Kocha Ale Olivier nunge ko uno musi numusi mukuru aho ashowe gukora ubugeni uri kumwe nuwo nuwo mwari musanze mubana nka wewe uru rubanza rufisi insiguriya
Urubanza insiguriya birakomeye kuko mwumvise ko ari manza 3 wa rubanza rw'ubugeno bwo kuja mu isengero yo kukomeza ubukristo bwacu hanyuma urundi nakuje imyaka 50 imyaka 50 simike ugwanyuma nago mwumvise ko ari umwana yabatijwe numva azari manza 3 zikomeye nico ituma mwabonye umunezero ari mwinshi
imanza 3 ku munsi umwe bisigurike
bisigura ko ngomba kugira ikintu kitagora abantu ngume ntuma ko abantu byahuriranye burirana niyo anniversaire yanjye uruhani samedi nico ituma navuga ati n'ibintu ibi byanjyoheye byampimbaye kubona dushobora kubigirira rimwe n'abantu bakatwitaho
umugore wawe mushimi
ndamushima kubera ari umugore wanje
ego nisa
mwakoze ibintu bikomeye cyane ndese mukaba mwakoze imanza 3 icyarimwe mbega wavyakiye gute nk'umutambukanyi wa umumenyereza w'umugusekuraga iwe inama mu rugamba Ale Olivier ni ungeko batazira mutombo
jewe navyakiriye neza kuko twari tumaze igihe kinini tubitegura twari twavyiyumviriye kuva kera turavuga tuti ko turonse ikibondo reka turindire tukaca tugira imana le 10 10 kagwa ari samedi tukavuga reka tuzobigirire rimwe na rimwe
washimye kuri Ale Olivier ni ungeko mutombo
ni byinshi afite amakarite menshi cyane
ibintu bitatu washimye kuri muto
rego ndamukunda ni umuntu arakundana sinzi
urakoze
ni byinshi
ni byinshi